na winjo ka jawuoyo moro nitie mowuoyo ka mokwongo motemo pimo sirikal mokalo mar county to kod sirikal mwango sani mar Atieno Meli. Kada nadwoke kama, pimo sirikal mokalo gi sirikand Atieno ni ichalo ng'ama pimo piny gi polo mok inyal pimo. For the first time, aneno ka governors 46 obiro timo benchmarking Homa Bay ne tich maber ma Her Excellency Gladys Atieno Nyasuna Wanga timo Homa Bay ka. Atieno o transform yore mane richo thuro ka miwuoro ma kaka luwo onge. Ng'amo transform yore go en Gladys Atieno Nyasuna Wanga. For the first time, aneno basari mar county mane pok aneno nyaka ne nyuola cha wuod dala kae. Atieno pogo basari e wards 40 upogo kamora mora thurwa ka yore mag thieth ne rach miwuoro, osiptendewa ne richo miwuoro, dakteche ne onge, kata kidhi oskidhi kanyo ng'aminwang' manyalo prescribe ni yath ne onge. To kaka gavana donjo e loch, wantiere gi sitende mabeyo thurwa ka. Ninyalo dhi inwang'o daktari omiyi yath kendo pimi kendo advice gimi dhi tim, ber koso rach? Giadi muyie gi wach Atieno tingali bari mamalo kama. Omiya na wach kaendi ni Gladys Atieno Nyasuna Wanga Atieno 2032 mane gavana. Gima chando jopuonj mar ECD niko japuonj nyaka bed gi program. Okinyal ndika ndika japuonj ni niwuok ndiko japuonj. Kisendiko japuonj to you must have an elaborate plan mar sustainability. Kaki do sustain gi. Koro miyo jo ECD bede bede rumos. Atieno Meli, Atieno grinder man kodu. All this sort wachno maber, maidi ndiku maber, michamo misara maber, ma complaints onge. Koro siyokuna next time kiwoyo, anema kwero minege. Minege nyalo iya kiki yako tosa. Atieno kiwoyo kume tu nyakitang mangenye. O kamano, aruna go eo kamano makende no siyepe oliech. Timo timo ayie godo. Makata an bende kanu nyalo yie na ni ng'ama ok odak Nairobi nyalo riwore kodu dariwora kodu jokama kech osiep ber molo pesa neno gi wanga. Erokamano Nyasaye mondo mi omed ruoth Yesu.
Wacho ber kosoko wacho.